Ndabara mukije mwese mwizina rya Yesu Kristo mujyango munini wakanguka nje kuvuga ubukuru bw'Imana n'ubutwari bwayo. Imana yarangiriye neza, yarantabaye, irankiza kuva mu 2022 naragwaye ibihere mu gitsina canje no kuri igitsina kirononekara. Ndagenda kwa muganga, abaganga baramvura bakampa imiti bibaza ngo ni infection. Nukuri nari merewe nabi, imiti yose bampa naco byamarira, nava kumwe ngasubira kuyundi. Nukuri nari mbabaye cyane. Ndafise mwene wacu tuvukana bahanze, yagiye arandungikira akanguka nkaguma senga n'umukozi w'Imana, nifata n'amarira menshi menshi. Nukuri nari mbabaye gose icyo gihe. Niho rero naza ndumviriza akanguka, umukozi w'Imana yasenga tugasengana. Nukuri nta buryo nari ngifise bwo kujya gukoresha sikanere, ariko hamwe n'ibyo Imana irandungikira umumarayika. Uyo mwene wacu arahandukira amafaranga, ndajya gukoresha sikanere, bankorera biopsi. Abatazi biopsi rero n'akanyama bakata mu kibanza kiba kigwayemwo, baca baragenda barampima. Uronke inyushindwi indwi zibiri ziheze bangira iyo biopsi, baca bajariye kuyipimisha. Inyuma y'indwi zibiri niho naronka inyishu yemeza ko ngwaye kansere yo ku rukoba. Ama rero gusengana n'umukozi w'Imana Chris n'ukuri no kumviriza akanguka nkizera, burya nari namaze gukira, nari namaze kumva ko bya bisebe byamaze guhera, nari namaze kwizera jeje nyine mu bwanje nakize. Nkumva mu mutima wanjye ko Imana yankijije nyine. Mu nyuma ndabibwira mukuru wanjye, aca arambwira ati n'ukuri rindira nzozi yo mu kwindwi, aho hari mu kwa gatatu tuzojana uzoshingira intaha Imana, kuko ibyo byo wabonye amarezilta ko wakize neza. Niho namurindira mu kwezi kwindwi turajana. Nagiye ntwaye ibipapuro, twaradepanjije amahera atagira uko angana menshi cyane, bantanguje ama examen yose bagenda bankorera, barabura ikintu na kimwe ngwaye. N'ukuri gushika umudokteri yaraba ibintu bya kansere yasuzumye arumigwa, ahamagara mugenzi we nawe araraba arumigwa, ahamagara uwa gatatu arumigwa, baravuga ati kwa tatrase ya kanseri mfise. N'ukuri navuye ku gitanda ngira ngo nkoroka, shima Imana, ndira nkoma induru, ndavuga ati Imana n'ukuri warakoze. N'ukuri twarashimye Imana, turavuga ama turashima, tuvuga ati Imana warakoze ntacakunaniye. N'ukuri n'umunezero, ndashimiye Kristo, Imana imukoresha ibikomeye. N'ukuri Imana imuhezagire n'umuryango wiwe. N'ukuri ndamusabiye imigisha itagabanije. N'ukuri abumvise intahe yanje, Imana ibahezagire. N'ukuri ndashimye cyane, abumvise intahe yanje ibafashe, nabo ntibazokwihebure. Imana irakiza, Imana irashoye, n'umwami w'amahoro. N'ukuri Imana igira neza ibihe byose, umvise intahe yanje ahezagirwe cyane. Amen.